Inabidi tu ashike boli.
Wati itoke ndio wapate boli, wapumue. Tueni angalau wapumue. Sawa, naweza pumua. Whatever, what a break, bana. Wewe msifanye kitu ya mtu hii. Msifanye kitu ya mchezo haya.
I'm going to go to the house.
What's up, boy?
I'm going to go to the house.